kuvyerekeye ibikorwa biri mu gisata cy'ubushikiranganje bw'umutekano gutabara no gukinga mu gihe kibiza n'isibe twabamenyesha ko muri kino gice dusozereye umutekano wagiye wifata neza cyane harabonekanye ibyaha bisanzwe hamwe n'amasanganya haribonekeje kandi n'ibiza bitandukanye byatumye abene igihugu bahasiga ubuzima byatumye ibintu bitandukanye byononekara duhereye ku bijyanye no kurwanya ubukozi bw'ikibi nk'uko dukunda kubigenza kugira ngo dukinge haratunganywa amasaka suzuma fouille perquisition kugira ngo abagizi ba nabi bashobore kubirwa ibikoresho bishobora gukoreshwa mu konona no guhungabanya umutekano bishobore gufatwa ayo masaka suzuma agera ku 610 yakozwe mu gihugu cyose hakaba haratowe inkoho 90 amagrenade ayo bisasu ntezwa ntoke amajanane na 36 amasasu atandukanye y'ubwoko bwinshi n'ibindi bikoresho bimwe bimwe bijanye n'iby'umutekano harasambuwe imirwi y'inkozi z'ikibi igeraho 182 kongera hafatwa abikeka ko ubugizi bwa nabi n'abandi bafatanye itonga bagera ku 374 muri cyo gikorwa rero cyugira ngo bajonjore bamenye wagirwa n'icyaha n'utagirwa n'icyaha amadosiye y'ubutungane agera ku 23,937 yaruguruwe muri ayo hakaba hageze aho iki cyegeranyo gitunganywa agera ku 22,303 amaze gusozerwa akarungikwa mu butungane 16,618 nayo akaba kibandanya muri icyo gikorwa nyene mu kurwanya za nzoga zitemewe n'amategeko amaritiro 324 yarasheshwe n'ibikoresho bakoresha birasamburwa abagirwa n'icyo cyaha barashengezwa imbere y'ubutungane turiko turaraba ibiharo dufise turabona ko bigenda bigabanuka nuko benshi bamaze kumva kamo ka leta n'abajejwe intwaro ko kuvavanura no gukora ibyo binyobwa bitemewe n'amategeko hanyuma mu gikorwa cyo kurwanya ibiyayuramutwe haba kubirima kubyihereza canke kubidandaza ibiro 2,275 by'urumogi byarafashwe n'udutu tugera ku 600 mu kurwanya urudandazwa rwa magendo ibitenge 18,820 byarafashwe biciye mu rudandaza rutemewe n'amategeko birashyikirizwa OBR turavye rero tukagira igihigwa ngereranyo mu biharuro dufise mu bushikiranganji bw'umutekano turabona yuko tugereranije no mu gice nk'iki nyene cyo mu mwaka uheze no kuvuga ubari w'2018 2019 turabona yuko ububisha butandukanye bwagiye bugabanuka haba mu batunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira haba mu badandaza inzoga zitarekuwe n'amategeko n'ibindi twotanga uburorero dufatiye ku byo dufise mu bitabo by'ibiharuro dusohora ku gice cy'umwaka turabona yuko nk'amagrenade yafashwe yagabanutse ku bice 43 n'uduce 4%, inkoho zigabanuka ku bice 4%, ibinyobwa bitemewe n'amategeko bigabanuka ku bice 28%. Tugereranije mu gice cya 3 cy'umwaka uheze n'ibindi bice byakurikira turabona yuko urugero rw'ubugizi bwa nabi rwagabanutse ku bice 38 n'uduce 7%. Mu gice cya mbere cy'umwaka uheze tugereranije n'ubu no ku bice 29 n'uduce 7% mu gice cya kabiri twashatse kubaha ibiharuro bikeyi byerekana ingene umutekano wagenze neza ntitwevuga mu majambo mugabo hari n'ibiharuro twisunga mu bisata bitandukanye ubwo n'uburorero bukeyi twafashe mugabo wifuza kumenya ido n'ido turafise igisata kijejwe ibiharuro turafise n'ibitabo dusohora uko amezi atatu aheze uko amezi atandatu aheze n'uko umwaka uheze rero murashobora kubyisunga mugiye no kuri ubuga ngurukana bumenyi bw'ubushikiranganje bw'umutekano kwitabara no kukinga mu gihe cy'ibiza n'isi murashobora kubisangako